haren havu ari kuti mi uta namuna havu sankai chaina ing rupa ma isor kuti Ready?